nibyo twashoboye kwiga kwariye gute twakoresha amahera yacu dufise naho yaba make kugira ngo tuyabyaze umusaruro gutyo dushobore gushika ku iterambere, ariko kandi twize gute dushobora kubahuka nk'urwaruka tugakora ibintu bishobora kuba byohindura isi.
Utebana n'inka mu busanzwe na ndababwira ko bishoboka ko aba umwungere, utebana n'imbwa birashoboka ko aba umuhigi, utebana n'isuka birashoboka ko aba umurimyi, utebana n'imbuto birashoboka ko aba umugwiza mbuto. Rero niwatebana n'abantu beza ugatebana n'ibyumviro byiza bizokorohera cyane kuba umunyamahirwe.
Ani broadcasting business news twangiye kwaramutsa kandi twangiye kwifiza muri imana ngiye kubana namwe amatsi kaba no munsi kwashe kugendera ahantu hari kwa conference ya entrepreneuria iri na Vijana Power Group iri hano kandi kaba iriko irorganiza ibintu by'abajene, abajene batari bakeya cyane hamwe dushobora gusangamwo abajene bashe kwihangira imirimo nkuko umukuru igihugu wacu Everest Ndayishimiye akunda kuvuga yuko abajene bogeragize ubugi bwose bakihangira imirimo ya amuri kumwe na Bibi News murabona yuko ari capa kiri hano kuri Semichel neza neza turi muri ville biza kuba ibintu bivuga ati argent ou opportunité. Opportunité ni deuxième édition mon pako édition ya mbere biba yarabaye tukaza tubona yuko hariho abantu batari bakiye abajene.
Umukene afasha abakene, umutunzi agahira abakene. Sekonde ndabisubiramo, umukene afasha abakene, umutunzi agahira abakene. Rero hari abantu benshi akiri ubutunzi dukeya gusa abatanguye gutaha imanza zose. Hari umuntu akiri ubutunzi gusa yarose abagenzi bajyana bakuhariye ashaka ngo guhamagara ariko usanga ashaka kwinjiza n'amafoto ko ari mu modoka ureke gutangaza muri iyo opportunité rero bidusaba entrainement. Iyo entrainement parce que tout ce que nous faisons ni byo bitujyana ku madestin yacu udafite icyo ukora uduhamva. Ndabisubiye udafite icyo ukora ntiduhamwe. Byaza ntegereje mvuga ati umuntu ashaka gukora tuba bagenzi ariko tumenyane tumenyera tutajya baba kandi tuba n'abagenzi kubera tugomba dusangira byose tumwe turi ejuru oya si igihe gitaswe yawe ariko ushaka kugitubiri ubabuze kuvuga ngo babakariye ntabwo byaje kuvuga ati kubaho kuri ako byo natanga mu mbigiro y'umuntu agatakwira ngo utumtwa ariko
amafite ni amasunga benshi ushobora kumukura ibyo ngibyo ukamukoresha kuko amafite ni amasunga arangije igahera adafite kapasite yo gushobora kubandanya akora iyo ngiyo imirimo ukayikura ushobora kuvuza yawe agasigara umukozi wawe amafite ubwize menshi akora muri tegisi ukamenya ni abajura bato bato badafite ubushobozi bwo gushobora kugutiza amabwiriza
bijyana ngo tugira ya mapoe nandika ku bintu bisaba byifuzi cyane gufungura paske nayifuzi kandi nakunda gufungura kwaa gufungura ku ifungura je nakunda guteka paske namusuri kandi ni jewe nakuba ndi muri ibanda yo mu gikoni rero maze kuheza ibyo bintu 56 niho naciye ntangura processes y'ibintu bya Francisoka ndabyandika mu bibi aho nyine nshaka kugera ndakigize cyaratanga page aho nyine iyo myaka ntibyari bimenyerewe rwose ariko ntinaritanguye neza kumwe na masiteri ndabizi amasaha tukoni yari bwabwiye page arayiga Francisoka birakura birakura ntangura kwegeranya lejeni ikiyaga cya mbere aba batonye umuntu ibiri cyangwa icumi ayoye wari umuntu nyine we si turi umujene ntibyabiroreye kugira ngo uyarone bakubwira ati abatanu rero hasi uteka wowe by'ukuri umutwe umeze neza uteka none nk'uwo utambaye uwo mwambaro ni ukuvuga ko nziza uteka uteka mwagenda
Okay ni biraka igira neza n'umwe twashye gusanga wagenda muri Vijana Group mu gwa aho twasanze hari beshi bugwaruka nawe byo rikacha tubona muri ugwaruka rw'abigeme kandi tukabona yuko bari mu bantu bari ko barakora ibintu bitandukanye ngaha mu Burundi ntitwovuga byinshi tubidondora ariko turazi yuko hari byinshi bimaze gukora cyane mu gucya cy'u Burundi reka nawe ushobore kuvuga muri bimwe byabere muri Vijana Group cyangwa nawe ushobore kuvuga ikintu nko gukaburira urundi gwaruka rw'abigeme ukuntu ugokoramo ko mu mpuzu rukore kuko muri no Vijana Power Group twasanze muvuga yuko umuntu akwiye kubahuka agakoramo ko mu mpuzu naho iba dafise capital ni naho iba afise zero fra ariko agakora agashika ku iterambere tukatwamye yuko ari usanzwe muri staff yaje ndibaza hariho kimwe boba cyangwa bitatu wakuyemo ushobora gupartage urundi gwaruka rw'abigeme
murakoze cyane ku mwanya hama nyitwa Beraka igira neza ndi coordinatrice na fondatrice wa Green New Force ni association iri muri domaine ya environnement mu gukubwira ibidukikije cyane cyane novuga ibinyabuzima ni isi n'ibindi byinshi bitandukanye kugira ngo dushishikare kuzigama isi dufise kugira ngo n'urunganwe ruzoza zoshobore gushikira mu isi imeze neza ariko hambavu y'ibyo ndi aussi créatrice wa My Story Plus harimo beaucoup plus ibintu bya communication marketing ibyo byanatumye dukorana na Vijana Power Group nk'umu je dirais facilitatrice cyangwa umworosha kiyago muri imwe twari dufite byo kuganira ku mahera ndetse n'uburusho kwa rwego ngo turabe itandukaniro hagati y'amahera n'uburusho turabe mbega ni ryari twora amahera ni ryari naho tubara amahera twakoresha novuga uburusho dufise canke tube turakora mu mahera zo dusange ku kivi nibyo twashoboye kwiga kwa ari gute twakoresha amahera yacu dufise naho yaba make kugira ngo tuyabyaze umusaruro gucyo dushobore gushika ku iterambere ariko kandi twize gute dushobora kubahuka nk'ugwaruka tugakora ibintu bishobora kuba byohindura isi hari rero bwatanzwe ku bakora ibicanke biriya no uvuga ko nk'ibyo nsanzwe nkora byo gukora udusharizo mu plastique canke mu tuyiko n'ibindi by'amacupa n'ibindi turatanga uburorero bw'uko mu mahera makufi iso ushobora kuyabyaza umusaruro hama akazo gushikana ku mahera akwiye ushobora kurangura imigambi yawe ariko iyo twavuze hariho kumenya n'abantu mukorana kuko abantu mukorana nibyo gukorana n'abantu beza barashobora gutuma aya mahera yawe no uvuga udayakoresha nk'uko wagize kuyakoresha ariko kandi ugasanga n'ibyo ukoze n'ibiteye imbere ni byiza rero kubaho ukagukora ariko ukamenya nabo mukorana ukamenya n'icyo ushaka ku buryo n'ushaka gutesha intumbero mubwira ati ntibishoboka kuko ubuzi aho ushaka gushika
Hello bakunzi ba Francisoka uyu munsi uri hejuru nk'uko mubibona ni Vijana Power Group yari yakoranije ibikorwa by'abajene batandukanye rero nanje bari bashowe kunyizera nk'umwe mu bakinjitsi bo mu Burundi bariko barabikora atariko dusumbye abandi ariko twubahutse rero intumbero y'ino munsi yari gusigurira abandi bagijene bagenzi bacu ukuntu twaba twaruhahutse tugakora ibyo bikorwa tutitayeho amadefi kanaka twaba twarahuye nayo rero igikorwa nyamukuru cyari cyo kubabwira abandi uko turiko turabikora hanyuma no kugira ngo duhure n'abandi bantu batubwire experience bariko barahura nazo kugira ngo natwe bashobore kuducira inzira rero byari byiza kubera twaganiriye n'abandi nibaza yuko ibiganiro byabaye byiza cyane kandi bientôt mugiye kubona inyungu yabyo kuko nahawe ubumenyi kandi ngomba ko nzobanda ndabutanga rero mubande mudukurikirana bientôt ama formation y'ibijyanye no guteka cyangwa patisserie bigomba bisubire kandi rero turabatumira ko mutwitura kugira ngo ubumenyi tutabwisangiza nkuko mubona ibi bikorwa tugomba kubahuka rero nimwubahuke namwe cyane rwose ciao ciao
Reka twongere twakire kandi ubwo twavuga yuko ari usanzwe arongoye cyangwa aserukira Vijana Power Group akaba yitwa Augustin Burundi Kana. Reka twongere tumaze kwanza nk'ibazo bikeya cyane mu byo twashoboye kumva, ariko muraje ko twashyitse twumva yuko kira mujene wese yakwiye gukora naho yafise zero frambu, ariko akagerageza ukuntu yokangira imigambi bwashye ku iterambere. Rero nk'abajene bari benshi batari bakeya bashika ku majana menshi, n'umunsi bari mu kibanza kimwe bari ko barayaga, tukabona yuko ari Vijana Power Group yari yabyoroganije. Reka dushobore kumaza ikintu kimwe cyane mu byo twashoboye kumviriza cyangwa ibyo twashoboye kwibonera. Hariho ikintu Augustin mariko muravuga giso cya ubahuka. Ubahuka mwashatse kuvuga iki?
Ubahuka baho indoto yawe ni huriro ry'ugwaruka aho bahurira kugira ngo basangire icyumviro, basangire umugambi, basangire ibikogwa, bashobore no guhanahana akajyo ko kuronka amafaranga.
Tumaze kumva ibintu bijyanye na ubahuka, ariko twaca dushaka kubabaza Vijana Power Group ya intumbero ifasha iki abajene?
Vijana Power Group mpereje kuri ico ntanguriye kucyo mwahereje ko icifasha ugwaruka irabahuze kabahuza n'abanyamigambi n'abanyamitahe, ama ikabarunsa akazi kuba kubishoboka ibidashoboka naho tugasenga Imana. Hama ihangiro dufise naryo ryo gushinga amasoko manini manini ku bikorwa by'abarundi bakiri mu rudandazwa rukiri ruto na runini.
Amiki mashura guhamagarira ugaruka rutashobora kwijukira mu ntumbi yo kwiteza imbere cyangwa imuntu yo kumva yuko bagoshobora gukora ipahamye kugira ejo bashe ku iterambere ryabo.
Je cyo nubwira ugaruka kuziganya ntibisigura ko uba waronse inzira nyayo irama, ariko kuziganya ni kimwe icyo gituma ushobora gutangura umugambi. Nubwira ugaruka kutikorera nabyo nyine ntibisigura ko atacukura akora, ashobora kuba ufise ubumenyi kugira ngo ukorere abandi, ugasanga ufise ubumenyi bwo kugira ngo witangurire. Ntiwigaye hera ku icyo cyumviro cyawe nyine. Ego
twashe kubona rero amaproduma ashobora kuzana muri no conference, ariko tukana yuko yakozwe na Vijana Power Group. Musanzwe mukorera hehe mu bikora gute, mwatanguye gute?
Vijana Power Group kene yatanguye ni inkuru ndende cyane, ni inkuru kabisa y'amapaje atari munsi y'igihumbi, ariko uko twatanguye turabyaho twatanguriye tukarabaho tugeze biratandukanye nyuma y'imyaka ine. Ego tuva kure tukaja kure. Numva amajambo make icyo novuga, ama produits dufise nga si twebwe tuyakora mu ruganda, ariko hariyo aba nyamitahe bayakora twebwe tukabafasha kuyasohora. Nuko gusa mu byahuriranye ayo maproduits asangiye izina n'izina rya societe yacu. Kubera ko twebwe turi Bujumbura, umuntu ari Gitega, umuntu ari Ngozi, biramugora tutahamusanze. Rero hamwe n'ivyo turonse n'abadufata mu mugongo tuzoshishikara gushyigikira abandi.
Ndatandika ikinyamakuru Broadcasting Business News, BBNews, tuzasukura kuri website BBNews, akabonga.com. Ushobore gushimira abo mwakoranye ndetse wongere uhamagarire urundi rwaruka nk'uko nyenicyo ari rwego rwose ndashimira ama yavuze ko twiye kuramo ko mu munsi rugakora tugashobora kwiteza imbere mu bikorwa byacu. Ubwire ikintu ushyigikiye urundi rwaruka no kwashimira icyo ubahamagarire.
Icyo nabwira urwaruka ni jambo n'amankuru ndakubwira ba urwaruka rwinshi utebana n'inka mu busanzwe na bwira ko bishoboka ko aba umwungere, utebana n'imbwa birashoboka ko aba umuhigi, utebana n'isuka birashoboka ko aba umurimyi, utebana n'imbuto birashoboka ko aba umugwiza mbuto. Rero niwatebana n'abantu beza ugatebana n'ibyumviro byiza bizokorohera cyane kuba umunyamahigwe, kuko nta cimeza ntiworindira n'umusi warimwe ivoka munsi y'igiti cipapayi, ntiworindira kandi isukari munsi y'igiti cy'umubirizi. Bisaba ko rero uhindura ibyiyumviro, ukegerana n'abandi, ukagwiza ubumenyi, hama umutahe wa mbere ugahera ngaho mu kwimenyereza. Murakoze, ndashimiye ikinyamakuru BBNews.
Reka tubashimire kandi bakunzi ba Bibi News twangira tuvuga yuko twari turi muri conference y'aba jeune bashubiye kwihangira imirimo y'aba jeune bari kubarakora kugira ejo bashike ahazaza ejo bashike kwiterambere yuko twumva yuko dushobora gukora imigambi tudere kuri Zelofra tugashaka kwiterambere twagwiza tunga kandi yuko aba jeune twaduje gukora amako mu muzo gadushike kwiterambere reka kandi mugume mukurikirana ikinyamakuru Bibi News kugira ejo dushaka kwiterambere cyari cyakiganiro ma talents kugira cyerekana abantu bafite impano zitandukanye abantu bafite ibyo bashatse kugerako ejo ugasanga nababaye nka Bill Gates.